yako kwenda popote upendapo, lakini kumbuka kila mtu ana hatua zake. Kijaribu kuruka utadondoka shimoni, kumbuka rie tangulia na kuwa yuko mbali.
Records, Kono Prince Produce.